Okay, let's do it. Da 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 da
video of me dropping my drumstick. Bye.